Samadzi miyu bwenye
Akaba karaho kwasha numba kagwaye mu mutwe numba kameze gute kagiye gaho rero karishimye ngo karavyaye abana mu gahiga nawe nuwo mwana niyakura azote bayoberwe se wiwe yamuvyaye karishimye kwe yasha eka akabi gatwengwa nkakeza reka ngende tuze kuvugana na nyina turabe ico twogi nabazohora manga manga nanubore kagutwegaba oya kabisa
yo genda nk'abantu ntizi isuka bakayimbikira gutya bakayibika batayiharuye ubu rero ngiye kurahira mata muntu n'umwe nzasubira guheza isuka yanjye nikore murabona ka jewe nikoresheje isuka ndayiharura nkayifetura hamwe isigara yera pe
yebwe
murabona ka
yemwe
sa
yuhe
ne
mahoro nyo mahoro ni ya mpore
ni
yego za nivyo mwaraje
oya
eh
birari ubusa
eh mwagira mugende gukora nagaharawe ni hari
araramye ho munzu
none ndashobora kwinjira
mbega yeme umbaza gushobora kwinjira mukubwira ngo uze nije wone gutumye ko mushinga ntahe kantuze
oya nta nabiri mu nyoko oya nokuri
nakora kajya kubona umuntu w'umugabo afise umugore mu rugo mukakaguma yiruka inyuma y'ubukobwa bwataye umurongo yongera yabutesha umurongo nyene uranteye umukosho basi nege nagahara we nihari banigiriyo niyirorera kuyikorera
hanyuma rero nagaharawe ubuhoho byifashe gute
reka byo kwifata gute uraze byo njya mukecuru emwe nta kundi byiwe biragoye ndahabaye uko nyine buhoro buhoro mu guhenda henda yego
none ko ntari bumujyane muhira uraze ko mfise umugore w'inkazi sinoruha ngo ndamujyanyeyo nukuri atomuni
none
nawe
ni wogenda none ngire gute
gato yuko wawe nawe ndazi
yego nawe
yabyakiriye neza
yego none ubana nogira iki nogira gute
enda rero sha tuje inama
yego
tuze turondere inzoga nk'imikatwe ibiri n'igikemanyi kiya kijuju cy'umugabo umumushire abe aramuturerera rege ibibuza barye bibamburirwa abasinzeye
none ni naramuka tujanye urwagwa hanyuma nkamumushira nkavuga ko umwana ari guyiwe ejo bukeye none niwumva yuko vuga ko muhefte bukeye wumva zoba kibaye gwawe
nina w'umwana ni wamenya se w'umwana urya ngo uzoba umuhevye ntuzoza uramubwira bukeye buke jo hujya ntituzohura tuzoheza tumwakira kuze
nta kundi je mbono mengo twokora uko nimba uvyemeye tukaba tubigiye inama tubikora uko umugani wawe nyene abaramuturerera yigigwe haruguru
jewe ico nico narinje ko tuje inama duhanurane nene gashya umuntu ashaka umwana atavyahe
ntakundi oya ntakundi kandi murundi ndaza zomurera kuko no kumushaka urabona ko amushaka
emwe umugabo yishakira umwana atavyahe reka tuzo mumushira
ntakundi
Ewe mwabavyeyi Cyo mukobwa wanje yanyobeye inda yatwaye Ariko nkuko abandi batazitwa Lehe Biri kwa baraye bera ngaho muhira Umwe ngo muraduha mumwanyu wundi ngo muraduha busubiriye bugacha wundi ngo muraduha none ka yemwe none uwo mwana azubwa abagabo banga jewe kupfu burero naduhiwe ngo manda mwowe muramvire mu nzu nigoranwe nubundi batatu yaramari ko mugabo hariho mugani wo mu kirundo uvuga ngo ngo igito gitabwe wa hanyuma kandi ngo igito ngo gitwa gikoye ngo ntigitwa kivya anyebe ngo jomo nza kumugira gute
nyepe bonga
sabwe
abonga muraduhe
yego
Yama isuka. Irembo rirabyaye.
Rirabyaye.
Karibu. Ngo mubashire ngo.
Ah, twashitse. Turaje.
Baga. Jani kuriye.
Ehe ni mumfashe hemwe.
Eko. Aho ni ba.
Ngaho mahoro mahoro ngaho
mwaramutse
ni muvyagire ngaho mahoro mahoro
mahoro
mahoro mahoro yagi abura namwe muragandagaza ngaha yego na mahoro none yego emwe Gira nigoga abashitsi bamaze kwicara.
Eh bamaze. Aha.
Yego.
Ya.
Idute bukirize.
Emwe.
Mbangwakira.
Enda fasha.
Yena mucamuzana ivyuma n'imikeye.
Ehe twa.
Eh wacu.